kulam zobo simnik weyo. Funeke sifumene ubude buka CF. Ubude buka CF sizobufumana njani na? Apha siyabona into yokokuba singanayo into yokuthi ezi triangles okanye abanqantathu basimila. Ngenxa yento yokuba siyabona ukuba u triangle A B E no triangle C F E bobabini bazi right angled triangles. Into thethi ukuthi kuzo zombini kukhona u 90 degrees. Siphinde sibone napha ku triangle DBE no triangle GFE. Singatsho nabo baba similar ngenxa yento ba zombini as triangles zintoni zithi right angled triangles. Sizokutsho kanjani kodwa ke loo nto asinosuke sithi zisimilar singayibonakalisi kanga. Funeke loo nto siyibonakalise. Siyambona yena u triangle ABE no triangle GFE. Bobabini banekona enye epha engu-I badityaniswa ikona enye engu-I. Singatsho ke ngoku sithi congruent corresponding angle lakona iphana ku-I ngoba zombini ezi triangles u-triangle ABE no triangle GFE banalakona inye. Xa sesiyazi ke ngokuba banayo i-corresponding angle A1 e-congruent singayiphinde siyazi andithi siyaphinda siyabona uba zombini zine-angle engu-90 degrees kungoku ithi ke loo nto u-triangle ABE no-triangle GFE basimila ngenxa yabantwana bane-2 congruent corresponding angles. Into ethetha ukuthi zinee-angles okanye zineekona ezingananxekhwa na ezisendaweni enye ezifuneke zithini zibe mbini ukuze sibone i-similarity. Ngoku singatsho siyibhale phantsi loo nto sithi u-triangle ABE siyijonge ke siyinonophele indlela esizobhala ngayo onobumba bethu futhi. Ngenxa yoba besiqale ngalakona iphaa ku-A nalapha ke ngoku kulena i-triangle sawuqala ngalakona iphezulu ingubani ingu-C. Sizathi u-triangle C size silandelise ngabani ngo-F sigqibelise ngo-E ngenxa yoba besilandelise ngo-B sagqibelengise nango-E klina incinci. Sathi u-triangle ABE usimila ku-triangle CFE. Ngoku ke ngoku sizawubuya sijonge ezi zimbini ii-triangles nazo singatsho uba zisimila u-triangle DEB no triangle CFB. Siyabona zombini zi-right angle triangles futhi zidityanba zinekona enye nazo zinayo ikona ezidibana kuyo efanayo ikona ephaa kubi. Into ethetha ukuthi kaloo nto njengoba sizibone zi-right angle triangles sisixele into yoba nangaba singanayo ke ngoku into yoba sithi ezi triangles zimbini zitheni zisimilar ngenxa yoba sifumene intoni ii-angles ezimbini two corresponding angles ezitheni ezi-congruent ezilingana totsa na. Ukhumbule ngoku sijonge kulena i-triangle inemigca e-blue u-triangle CBF kunye no-triangle CFB xebe kunye no triangle DEB. Ngoku ke ngoku into ke funeke siyibonakalisile andithi sithe zombini ezi triangles zinekona enye ezizidibanisayo ikona ephana kubi futhi zombini zibe ze-right angle triangles. Into ethetha ukuthi sine-angles ezimbini ezilingananxekhwana ezisendaweni enye okanye ezinqamanayo. Into ezozenza ukuba ezi triangles ezimbini zitheni zibe similar sitsho sithi u-triangle DEB u-similar. Andithi funeke ke sijonge indlela yonobumba bethu sizathi u-similar ku-triangle CFB. Sizoqala ngo-C ngoba u-C ikona ephaa phezulu efana no-D sithi ku-triangle CFB. Sizoyibonakalisa njani ke ngoku ukuze ngoku sizoncedakala ukufumana la CF wethu? Into esinoyenza ngenxa yento yoba siyazi ezi triangles ukuba zisimilar singakwazi ke ngoku ukuthi i-ratios i-corresponding ratios zezi triangles funeke zithini zibe equal ngamanye amagama zilingane. Ii-ratios zethu funeke zilingane kwi-triangles zethu. Ezi sithe sazithelekisa sathi zisimila. Ngoku sayenza njani loo nto? Siyabona ukuba sinikwe u-9 no-12 kumacala ethu AB no-C no-DE xa beqha. Yile nto ke le nto iyenza ibe nzima lo mzekelo. Kodwa singabe sisithi eli cala lilapha emazantsi lide lingu-BE. Why? Sizojonga silthathe eli cala ngenxa yoba eli cala lidibanisa zombini nezi triangles zinkulu, zombini nezi triangles zinkulu zinecala elinye elisemazantsi elingu-BE. Ngoku ke ngoku singathini singasebenzisa lona ukwenza umsebenzi wethu we-ratios abe bhetere ubunzima bayo. Ke ngoku xa sesiyifumene u-BE singabe sisithi u-BF yena ngu-X aze u-FE yena abe ngu-Y minus x. Fe abe ngu-y minus x. Xa sesiyifumene ke ngokuleyo into, singakwazi ukubhala ntoni i-ratio zethu. Ngoba into ebalulekileyo sifuna ufumana i-ratio zethu ze sikwazi ukufumana icala lethu u-CF. Andithi besithe i-ratios zee-similar triangles funeke zithini zilingane ncikhwa na. Ngoku into esizokuyenza, kanti kuba simbona u-CF usembuzweni, funeke simfake kwezi ratios sizothini sizozibhala phantsi. Ngoku sizobe sisithi sizobe sifuna i-ratio ephakathi kuka-CF kunye naka-AB. Ngoba u-CF no-AB zii-corresponding sides okanye ngamacala angqameneleyo kwezi triangles sithe zisimila. Sithe sifuna i-ratio ephakathi kuka-CF no-9 ilingane ne-ratio ephakathi kuka-y minus x no-y. Kaloku u-y minus x siyambona uba licala elilapha kule triangle yethu incinci engubani? I-triangle yethu encinci engu-CFE. Leli cala lilapha emazantsi funeke lingqamelane nantoni? Xa befuneke sibale i-ratio yayo kunye nelinye icala elisemazantsi lale triangle inkulu engubani icala layo silithenga uba singubani ngo-y. Xa sesizifumane ezi ratio zethu singenza ke ngoku nakwenye nakweziyana ii-triangles zimbini zisekunene ezibe zithe zisimila. Into esizawuyenza ke ngoku nalapho sawuqale sijonge amacala angqamananayo okanye i-corresponding sides ze sithi sifuna i-ratio ephakathi kuka-CF no-DE ilingane ne-ratio ephakathi kukabani kuka-X no-Y. Kaloku khumbula u-X leli cala lilapha emazantsi kuntoni kwi-triangle yethu encinci u-CFB. CFB siyambona ngu-X, icala lethu elisemazantsi ku-CFB ngubani ngu-X. Funeke ke ngoku sifune i-ratio ephakathi kwalo x kunye bani kunye no-y. Kaloku lo y ukwalile icala lala triangle yethu inkulu kuya u-DEB. Ngoku ngamacala atheni angqamanayo okanye zii-corresponding sides. Xa sesizifumane ke ezi ratios, okay, siyabona mos u-DE simnikiwe singathi ngo-12 ukwenza umsebenzi lula. Sizifumane ke ngoku ii-ratios zethu singakwazi ukubala. Qha ingxaki ke ngoku zintathu izinto esingazaziyo apha ezininzi. Asimazi u-CF, asimazi u-Y minus X, asimazi u-Y, asimazi u-X, asimazi no-Y. Into esizoyenza ke ngoku, funeke le nto singaqale sikwazi uyenza lula u-y minus x over y, singakwazi umahlulahlula abe lula. U-y, into ethetha ukuthi sizoba no-CF, masiyiqalele siyibhale ngomnye umbala okwaluhlaza, u-CF umahlulahlule ngo-9 is equal to. U-y minus x over y, xa uthanda ungambhala uba ngu-y over y minus u-x over y. Into ethetha ukuthi u-y over y yena uzokunika abantu u-1 and kushiyeke ke ngoku uthabatha u-x owahlulwe ngabani ngo-y. Kaloku siyayibona loo nto isukele phi ngoba zombini ezi zinto zohlulahlulwa ngubani ngu-y, singakwazi uzohlula ke. Siye ke ngoku kweli cala lingapha ngasekunene. Uyabona u-x over y kuthiwa uyalingana no-CF over 12. Singathatha ke ngoku la CF over 12 sizomfaka endaweni kalo x over y. ngenxa yentoni yelaqala lingapha ya kuthiwe uCF over 12 uyalingana no x over y intethethe ukuthi ke ngokusiza abantu CF over 9 is equal to y xa ibe 1 minus CF over 12. Sithathe ke ngola CF over 12 simzise ngapha ngasekhohlo. Sisho sibe nabani? Sibe no CF over 9 plus okanye umdibanise no CF over 12 bakunike bani 1. Ke ngoku siyabona uba sine fractions ezimbini ekufuneke sizidibanisile. Sizofuna unani phansi wethu ofanayo kwazo zombini as fractions. Sithi ongubani ongu 36. Sibuze u 9 uyaka ngaphi ku 36. Sifumana sibe uyaka ne. U 4 umphina phina ngo CF ufumana u 4 CF. Uphine uthi u 12 uyaka ngaphi ku 36. Uba uyaka 3. Uthi ke ngoku u 3 umphina phina ngo CF. Akunika ubani u 3 CF. Ithi lonto 4 CF plus 3 CF over 36. Bakunika abantu 1. Into ezosiyenza ke ngoku u-3 CF umdibanise no-4 CF bakunika u-7 CF yonke loo nto yohlule ngo-36 is equal to bani 1. Ngoku into esiyifunayo ngu-CF funeke sisuse la 7 over 36. Into esizoyenza sizophinda-phinda momabini la macala ngo-36 owohlulwe ngo-7 enzele la 36 owohlulwe ngo-7 abulale la 7 owohlulwe ngo-36 sitsho sibe nabani? Sitsho sibe no-CF ongubani? Ongu-36 over 7. Sitsho ke ngoku sivuye ngoba siyisombulule ingxaki yethu. Simfumene u-CF ongubani? Ongu-36 over 7. Ithi ke loo nto isincedile lo mzekelo ukuba singasombulula iingxaki zalapha ebomini. Masithi sineepali ezimbini. Ezi pali zohlulwe ngumgama othile. Enye ipali engu-AB ingu-9 ubude okanye singathi ingu-9 meters ubude. Enye ipali engu-DE sibe sisithi ngu-12 okanye 12 centimeters ubude. Ke ngoku sifuna ukwazi ukuba zizodibana phi na. Siyabona ukuba nokuba ziqelenene kangakanani na ayinamsebenzi. Zombini ezi pali xa sithoba intambo isiya kwikona okanye emazantsi kwenye zizodibana endaweni enye okanye ubuye apho zidibana khona zizodibana kubani kusi ongubani ongu-36 over 7 ngaphezu komhlaba. Sitsho ke ngoku sikwazi ukusombulula intoni iingxaki ezinzima nalapha ebomini. Enkosi.